يا بلبكولي.
Murundi umenyesha makuru Jeremy Misago akore ikinyamakuru cigenga iwacu yaburi wirengero kuva ku munsi wa gatandatu turabigaruka ko handi hato muri Republika Demokarasi ya Kongo hagati ya FRDC na M23 twongere tubabwire hayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera kuri no nkuru yivunaguye muri Republika Demokarasi ya Kongo ingwano yabandanije hagati ya FRDC na M23 naho hategereje ibiganiro ku mpande zombi kuri no wa mbere M23 yafashe uduce twa kabizo Gisharu ni muri sheferi ya Bwito ndetse katwiguru na Busenene na Rubero ubuyobozi bwa Kongo rero n'umugabo ntaco buratangaza kuva ingwano itanguye mu gatondo kuno munsi kuri ndi ruhande abanyagihugu baba mu duce M23 imaze kwigarurira baratakamba bitewe n'ubwicanyi ndetse n'ubusuma bukorwa nabo barwanyi ivyo M23 irabihakana yivu ye inyuma ino nkuru turaza kwigaruka ko mu makuru yacu ari imbere ku buryo burambuye ruhya nkuna inabe mereye umenyesha makuru w'ikinyamakuru cigenga mu Burundi iwacu Jeremy Misago ivyo biracara mayobera ku batandukanye ntibazi ahari turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Eloge Urika neza ariko aradukurikiranira na ino nkuru Eloge Jeremy Misago amakuru yo yanyu mufise naya
ibyo mujyana makuru yo yanyuma dufite ya Jeremy Misago nuko nubu atabuza hasi gusa byarungitse ubutumwa muri video avuga yuko ngo atakibaza afise mugabo uri kurayiraba mu bisanzwe iyo video ni video iboneka ko nahavuga ashobora kuvuga ibintu yatamitswe cyangwa abivuga kuba iterabwoba kuko avuga ngo ntazi ingene yisanze ahari tusubiye inyuma gato Diane twibutse abantu yuko Jeremy Misago yaburi ibirengero ku munsi wa gatandatu w'iyindwi twarayi turangije yategerezwa kuja iwabo muri Kayogoro ni mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi yaja yaragiye kwerekana uwo bazubakana ku itariki ya gatatu ukwezi kwa cumi na kabiri kuza nk'uko ubutumire bw'ubugeni bwiwe twabonye bubivuga ariko rero akavuga ati jyewe nisanze navuye i Bujumbura urumva umuntu akuze avuga ati nisanze nk'uko umengo ni umwana w'igitambambuga baba batwaye haba harimwo akantu niko nabivuga kadatomoye mu nyuma akavuga ati nshobora kuza uyu munsi ni kuvuga uyu munsi ku wa mbere ku mugoroba cyangwa ejo mu gatondo ati byanshikiye nije nisanze aho hantu ndo yibabwira ni naza akaremesha abantu mugabo ubona yuko aho hantu hari anakebaguzwa
none Gaeloge uvuga ko yaragiye kwerekana uwo bazokubakana hama mu nyuma akaza kuboneka avuga ati sinzi uko nahashitse umuryango uvuga iki amakuru yiwe ya nyuma bayaheruka ico gihe agomba agende nimba mwashoboye kuvugana na bamwe mu muryango
amakuru yiwe abo mu muryango ya nyuma bavuga nuko nabo nyene hariho bamwe ngo yavugishije arabugisha ababwira ati mureme ndakomeye ntaco nabaye hanyuma ikindi nakongera ko ni uko ku rubuga rwiwe rwa WhatsApp njyewe nsanzwe ndarufise yanditse ko amajambo menshi arimo amajambo ndoramana aremesha abantu yuko ataco yabaye hanyuma ariko itelefone yiwe jyewe nayihamagaye ko kuva mu gatondo hanyuma irasona mugabo nta muntu ayitaba ni ibintu navuga ni nk'uko wayivuze n'amayobera muhinga mu bijyanye no kumenyesha amakuru twavuganye mu kanya gaheze igihe twatunganye inkuru yatubwiye ati biratangaje ingene mu gihe nk'iki umenyesha amakuru Jeremy Misago yihutira gukora video yereka abantu abajyango inshuti n'abo bakorana bahumuriza aho kwihutira gutaha imuhira iwe kugira ngo bamubone ati cyari gukorwa cyari kwihutira gutaha muhira gusumba gukora video
ikinyamakuru akorera iwacu hari ico cagutangarije utegura inkuru
ikinyamakuru iwacu kugejo nk'abandi bose cyamenyesheje yuko umunyamakuru umukozi wacu yaburi urengera kuva ku munsi wa gatandatu uyu munsi cyasohoye itangazo kisubira kumenyesha yuko n'ubu gifise ari uko ataraboneka ahari ariko cyashyizeho ko akantu kiti turashimira cyane igipolisi ku kuntu turi ko kwishanya mutwigoto ku muronde
hanyuma police naye igipolisi
mutima ariwe ajejwe inganda zo mu kinyama kuruci genge wacu nibaza ko nawe nyene yari muri byinshi muri ubwo rwigi gukurondera yambwiye muri makati turacari mu byambo
hama police nayo ikavuga iki
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Degirende Uwimana yabwiye ijwi ry'Amerika ibiro by'i Nairobi yuko aya makuru y'iburwa ry'umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru cy'igenzi wacu inzego z'umutekano zamaze kuyamenya avuga ati igipolisi kiriho gikora akazi kijejwe nihagira bishasha biboneka turabibamenyesha
urakoze urakoze ubandanye ukurikira iyo nkuru hama turaza gusubira amakuru yacu ari imbere Kwa Amerika kazi kimura kumvise na kabarari kila imikino ibandanya kwera mkugu cha Qatar ni hino zigi kombe chisi mupira wa maguru hizu kwa Amerika liliyo abaringa hawa kulikira nila na hagufi hizi hizo hino kumurongo wa telefone ndi kumwena mgenzo watu Etienne Karekezi alikuwa ravi kulikira na nawe nye Etienne mngiriwe
Diane weneza huko vizu kwa jamu tumenisha batu kumvako ubutuvuga na numusu wakabi jukombe chisi kibera muri Qatar umukino maze kurangira mu kanya gashize ikipe y'Ubwongereza isinze igihugu cya Irani na kayabo bibitego bitandatu byose kuri zero umukino na vapo warukaze werekanye ko ku ruhande rumwe Ubwongereza bwinjiye umukino w'isi buhagaze neza rwose kubera ko ibitego bitandatu ni byinshi cyane byagaragariye cyane bakinnyi bamwe nabo bakomeye cyane b'Ubwongereza barimo uwitwa Bukayo Saka ndetse na kapiteni w'ikipe y'Ubwongereza Harry Kane twabwiye ko umukino w'Ubwongereza na Irani uhagaze mu gihe twabaze iminota nka 20 hafi n'itanu kubera ikibazo cy'abakinnyi bakomeretse ndetse n'imani y'ikibazo cy'ibitego bitumvikanwa neza harimo penaliti Irani yateye bwa nyuma yabanje kutumvikanwa ariko ikaza kwemerwa bigatumira n'ikiriya bitego bibiri kuri bitandatu by'Ubwongereza undi mukino twabwiye urimo kuba nuhuje ikipe y'igihugu cya Senegal n'ikipe y'igihugu cy'Ubuholandi umukino ugiye gutangira iminota 20 hafi igezweho tubabwira ko Senegal ubu ikina uyu mukino w'igikombe cy'isi idafite kapiteni wa ukomeretse Sadio Mane byagaragaye ko mu cyumweru gishize yagize imvune itatu no gukomeza gukina umukino w'igikombe cy'isi dusubiyemo gato ku mukino w'ejo watangije iri rushanwa rya Mundial ikipe y'umupira w'amaguru ikipe y'igihugu cya Equateur nayo yafunguye imikino y'igikombe cy'isi itsinda ikipe ya Qatar Qatar yakiriye imikino y'igikombe cy'isi ibitego bibiri ku busa ibitego byo byatsinzwe na kapiteni w'ikipe ya Equateur Valencia ni umusore ukiri imbere cyane ufite imyaka
urakoze hanyuma uno munsi mikino iza kuba igarukiye ngaho canke amakipe andaza guhava kina naya
mukanya kandi Diane nibyo koko mukanya kandi umukino ukomeye twategereza no mukino uza guhuza ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ikipe ya Pays de Galles wizaha iyo mu Rwanda ndumva aravuga ari mu masaha 2:00 n'umukino cyo kwikira ukomeye cyane twaba tubararikiye kuba dukurikiye
urakoze cyane gose Etienne Karekezi turaza kongera amakuru yo hanyuma turabaho bizoba bigeze Kadeke ngundikije na watwakirire nimbona Pierre Kidumu Jean-Pierre Nimbona batazira Kidumu
Jean-Pierre ni mbona kidumu kibido muraho murakomeye
ni sawa
ni byiza cyane gusa kuvuga ku karimbo kawe gashasha duceze rumba nashaka mutubwire ikivugo ika nkuko bavuga mu gifaransa teme muri ako karimbo ni
ikivugo nariko ndiko ngerageza kwinginga umukunzi ndamubwira yuko twofata ibidutandukanye tukabishyira iruhande tukafata itambira rumba gusa kugira ngo ishavu turite kure hanyuma turaba urukundo rwacu dutambe duhoberane nta kundi
urukundo ni ikintu cyiza cyane rwose ni kuki mwahisemo kuririmba mu Giswahili
Giswahili iri mu bisanzwe aho mba mu gihugu cya Kenya abanywanyi sigaye mfise bakira abarundi gusa hanyuma uraje bavuga Giswahili ni benshi harimo n'abarundi nyine harimo n'abantu bo muri Congo yo mu buseruko harimo n'abantu abatari batari bake b'Abaganda n'Abanyarwanda barumva igiswahili barakivuga rero ugashyiramo ba Tanzania ugashyira narabonye no muri Komoro hari abakivuga mbona muri Malawi hari abakivuga nabonye muri Mozambique mu buraruko bwaho bakivuga ndavuga ngo eh igiswahili bwaundi kirakomeye hari no munsi nagiye muri Afrika y'Epfo mbona abapolisi ku kibuga cy'indege ariko barakivugisha ndatangara no kuri ndavuga ni eh igiswahili si umucezo bwaundi n'ururimi rukomeye cyo gituma je na cyenda gihitamo
ni nziza cyane rwose aho rero i Nairobi muramaze igihe kitari gito ndibuka haraheze imyaka irenga 15 mvuye mu Burundi jewe mvuye mu Burundi nciye i Nairobi ndiye ku indege ntwara muri Amerika nacyo kuraba ikamwa twereka gukorera aho mvugiriza muziki muraduha ikiganiro gikomeye cyane rwose twashe gukoresha muri radio y'u Amerika ikintu cyabatumye muba muri Kenya aho i Nairobi mu gihe kirekire kingana gutyo n'iki
bo jena haje mvuze amakume ya 90 yari imyaka ya 90 amakume yari yatanguye kubera ndavuga cya prezida y'igihugu cy'u Burundi cyo gize ndi wako nari mu mwaka w'icumi u Burundi hanyuma kwiga byarangoye gushika no ntangura kwiga mu Magembera ahora niga muri koleji Ngagara ntangura kwiga koleji Gisenyi hajya muri quartier industriel Bujumbura hanyuma munyuma ndaba oriente mu Kayanza hanyuma ibintu rero by'abanyeshuri byo gutangura kugandagurana mu madoritoire cyacu bituma kabisa mbona uko bya bindi ko bitoroshe hanyuma hari yamaze kuba makatiye yigabuye mu moko ibintu ngibyo cyangwa ndavuga ni ntaje noshobora nsanza muri Tanzania ndaba mu mwanya muto hanyuma nsanza ngaba mu gihugu cya Kenya ariko nariko muri kindoto yanjye y'umuziki gusa hari mu 1995 navuye mu Burundi n'ikibazo cy'amasantifike ngirangiye muri seconde
urumva igihe ni kirekire cyane rwose ku byerekeye umwuga wo gucuraranga byaraborohe kugira ngo mubandanye ikamuro nk'aba bashyigikira
igitangaje rero mu Burundi jyewe nacuraranga gake kuko nari umwana afunzwe n'ababyeyi nari umuntu ibintu byose nabigera kuri papa iwe yakora urazi imiryango yacu mu Burundi kwimeze wasanga umubyeyi akora yaba ari umubyeyi ko ari sowawe ugasanga niwe akora gusa hanyuma acuraranga gake gashoboka hari orkestre cyangwa ikifite mu Burundi dukinama hariyo yitwa Imvumero hanyuma muri 94 nari maze kwinjira mu mugwi witwa Imboneza icyo gihe imbere y'imigambo nyinshi twahora dukorera iprona ariko amaguma aratangura atanguye hamaze kuba imigambo myinshi tumaze kuba abantu bimenya mu kwirongerera tuvuze ajya kuri Sursedinir tune dimanche Sursedinir Meritia hanyuma tanja kwiyunga n'abandi basore mu magume muhajye mukambwe kuri Centre Jeune dukora umugwi witwa Electric Power rimwe mu ndwi nahone hanyuma ndavuga ndi hano ndi bishoboka kwiga biragoye kubandanya biragoye reka rero sasa ngerageze guhunga gato ndahunga nje muri Kenya nashoboye guhura n'Umurundi n'ubu tukiri kumwe avuza guitar bass akiye nsanga dukoranye kandi tubona dukorana muri orchestre
mvumera yego me ku byerekeye ukuntu ubandanya uwo mwuga i Nairobi turabigaruka ko ariko ndabona hariho abanywanyi benshi cyane bose barindiye ko ikabagushikiriza ivyiyumviro n'ibibazo reka dutangure kwa twagira Yezu Marka mwiriwe neza Marka
mwiriwe neza Frederic n'umutumirwa ndamuramukije
yarakumva
ndashaka kumubaza ikibazo kijyanye n'iterambere ry'umuziki iyo muri iki gihe turi